urhulumente welizwe loMzantsi Afrika kuquka norhulumente wephondo leMpuma Koloni phantsi kwesikhokelo sikankulumbuso uOscar Mabuyane ugqibe kubeni abe kwiphulo lokuvuselela iidolophu ezincinane. Uyakhumbula ke into kokubana oomasipala bethu okanye umasipala iAlfred Nzo District Municipality ngomnye wabona masipala basokola kakhulu okanye bathwaxwa yindlala kakhulu, nanjengoko ntswelangqesho iyona nto ihamba phambili kulo masipala.
Le district yaseAlfred Nzo ingunumber one kwilizwe lonke ngentlupheko, indlala, intswela. So xa sizowenza izinto ezi sizama ke ukusondeza ubomi babantu kubomi obungcono, kuba sithe sizoguqula ubomi babantu bakuthi bube ngcono.
Ukanti ke Nkulumbuso Oscar Mabuyane ngomhla weshumi elinesine kwinyanga kaDisemba kumnyaka ka-2021 okokuthi nyakenye ubelapha kulo mmandla waseAlfred Nzo ncakasana elapha kwidolophu yaseMaXesibeni, idolophu leyo ephantsi komasipala uMzimvubu Local Municipality. Ngelixa ebelapha ebephelekwe ngumphathiswa wakwa Public Works and Infrastructure umnumzana uBabalo Madikizela kwakunye nosodolophu walo masipala umnumzana uVukile Mhlelembana. Injongo zabo zokuba lapha ngolo suku yayikukuzophethula isoyi kwisiza esithe sabekelwa bucala into kokubana sibe kanti sizawuthi sibe likhaya leofisi zikarhulumente ezithe ekungoku nje zona zibekwe phake kummandla wakwaZulu-Natal kwidolophu yaseKokstad. Uyakhumbula ke into kokubana njengoko sesitshilo le ndawo yaseAlfred Nzo ngindawo ethwaxwa indlala, kungoku nje abanye kanye mhlawumbi ezinye zeofisi zikarhulumente ezilapha kulo mmandla waseMaXesibeni kwindawo endingathi yindawo esesingxungxu kanye mhlawumbi izindlu zethutyana okanye iofisi zethutyana ongathi ke xa uthanda uthi zipark homes. Ukanti ke injongo karhulumente ukuzisa le projekthi yokuvuselela le dolophu okanye mhlawumbi yokuphuhlisa le dolophana yaseMaXesibeni kukuba makubuyiswe ezo ofisi ezikwelinye iphondo kokuthi eziyazi phaa kwelaa phondo lakwaZulu-Natal, ngenjongo yento kokubana abo bantu abasebenza kweza offices babe kanti bazosebenzela kulo mmandla waseMaXesibeni. Loo nto kuyakuxelela into kokubana ngokusebenzela kwabo apha izawuthetha into kokubana kuzawunyanzeleka into kokubana abahlale apha. Xa behlala apha izawuthetha ukuthi loo nto imali abayichitha kwela phondo lakwaZulu-Natal kungoku nje baza kuyichitha apha kule ngingqi yaseAlfred Nzo ncakasana apha kulo mmandla waseMaXesibeni. Ndithetha nawe nje sele liqalile elo phulo lokuvuselelwa kwale dolophu, nanjengokuzibonela into kokubana seqalile ukuqhuza uthuli kusetyenzwa kuzama ukuvuselelwa le dolophu yaseMaXesibeni. Ekuzawuthi ke ekuhambeni kwexesha sikubonise into kokubana injongo zikarhulumente ngale dolophu kukuba siyibone injani na kwiminyaka embalwa ezayo. Kwakhona iyakuxelela ke mphulaphulapha ekhaya njengoko besesitshilo into kokubana nakaloku intswelangqesho yeyona nto ithwaxa le ndawo yaseMaXesibeni ncakasana umasipala iAlfred Nzo District Municipality. Ngoku iyaxelela ke loo nto into kokubana amathuba emisebenzi azawuvuleleka apha kule ngingqi yaseMaXesibeni. Elam igama ndingusimphiwe Tyaleni, cameraman wam ngulakhe Thamsanqa Shindana.